Ntate Thuso, batho ba tshwanang le wena gantsi we give them their flowers setse ba ile, but yeah. When you were honored with a DSTV Viewers Choice Award, yeah. How did it feel that night to see the establishment e go honora jalo?
Jo, ke ne ke tswile. Ke ne ke tswile, mme ke ile ka fumana ba nkentse motho wa bohlokwa ka tsela makatsa. E ne e le tlotlo ntho eo. Gore ke ile ka tlotlwa ka tsela e nngwe e makatsang ka mora dilemo le dilengano ka tlotlo ga tho monna ke ena award ya gago ya DSTV. Ga ke no e lebala le gona jwale ga ke tsamaya ke ya kae kapa kae ke bua le batho ba bangata ke ba bolelela ka yona gore tsatsi le leng DSTV award ile ya fitlha ka matsong aka. Thank you. Ke a leboa.
Ke a itse gore o rakgwebo, gore o tsentse letsogo ka fa, o tsentse letsogo ka fa. Re bolele fela gore about some of the other things tse o di dira.
Ngwana mme ke kgwebong, gona jwale ke kgwebong ya di funeral cover. Ke sebeletsa batho ka botshepi. Ntho e ke ileng ka ithuta yona gape nngwe ke o sebetsa gore motho o tshepagale.
Yes.
Ke mono ke di funeral carving. Ntho e nngwe gape ke motho a di-nutrition. Ke motho ya tshwarang ya rekisa ntho tsa di-nutrition. Ntho e nngwe gape gona jwale e ke seng ke e qala gaufinyana ke o tla traina di-announcer. Ke o tla traina dibohodi, not DJs.
Yes.
Go traina dibohodi, batho ba batlang go ba behind the microphone. Batho ba batlang gore ba dule for 39 years. Bona ke tla hangata jwang TikTok.
Yes.
And ka batjha ka youth.
Yes.
Wa nthola ka youth wa mphumana wa mphuma ke a kena.
Yeah.
But e can enda. E ke sa Jenny Benza ek.
Ke sa Jenny Benza.
E ke sa Jenny Benza mfowethu.